Aloha mai kākou, o pihi akui kēia. I kēia manawa e hīmeni aku ana au i kekahi mele kapa ia o E Huli Mākou. My name is pihi akui, this is E Huli Mākou.
Mahalo.